Alright.
Boost.
Yeah.
Boost.
This is No Design Television, my father. GM.
Biti freshi, nipe keshi. Tuna fights, kila kona na jiflexi. Tuna paya juu, wana kaa chini. Level ni za juu, wana saka chini. Tuna extend to my parts idea. Wakitoka hawa jengi na wafapia.
Batuvuga binyegeza batazi yoturi. Umwijima ntibabo natwe tururumuri. Abashaka baromuka bakaduhebera. Abanzi tubatera ikinyama batubwiza ukuri. Banyita maintain man sedan. Niba ufise urupapuro menya ko mfise ikaran. Ndakuryohera kwa kira kitu nakupa utamu. Assalamu alaikum walaikum salam. Turimwo benshi mugara batata ibyari byo. Bafise cash basa fresh mugabari so. Uko tubayeho and nobody know. Abatuvuga nabi sinzi ibyo barimo. Fatira nkwereke. Tuve mu by'abandi tuje mu bitwereke. Ntidukora duhomba tuviza benefits. Ntacyo New Design dufise akaberebe. Abana tubakwereke. Nta usumba ubundi twese turaba marsha. Isaha nijya nyenera ndevu ni burava. Kibiriti giharo umuriro ugomba kwaka. Turi bamwe fana reyare fana basa. Oya aguma njaburira. Nasiga iyo nja hose aguma ngarukira. Ni nk'igihugu mu makunga aguma serukira. Ni nabo umupadira tabo mubikira. Urukundo wankunda ni nk'ingwara idakira. Mfise byose akeneye aguma nkurikira. Nanjye sinibagira guma mumurikira. Abandi boss ni pirate we ni original.
Biti freshi nipe keshi. Tuna fights kila kona na jiflexi. Tuna paya juu wana kaa chini. Level ni za juu, wana saka chini. Tuna extend to my parts idea. Wakitoka hawa jengi na wafapia.
Ubuzima kwinshi buza kwinshi bwiruka. Amafaranga mu bikorwa mbese n'imiguruka. Ukore bibi ukore byiza hose ni sawa. Kuko mu buzima si buse ngo baza bemera. Uregera microphone bikanga kwinjira. Enyo mipange mistaringo kaza yiruka. Ukora kijya kijya ufite uburyo bwacu. Nibufuse gutwara indege gera utwara ubwato. Niwita umwami tugera kuba umufaso. Kubwanje ndatabura GM n'agahato. Classic umaze ngaha kubwa Jay no kuri. Kubwanje mevzo ngomo frenzy. Yo my rap, yeah. What's up man? New Design.
Yup, yup, yup. Ndazi yuko ari benshi badupunda. Bakadupunda n'ibindi bagahenda. Bakibagira yuko ubuzima buhinduka. Mu buzima rukuduga n'ukumanuka. Ubona byinshi n'ibindi ukabiyoberwa. Londera hose n'uzi iyi zo gushikana. Ushyira umwete n'Imana iri kuyirabibona. Mu buzima bisaba yuko wihangana. Wemera amategeko ya bose bagusumba. Icyo waronse haguruka usenga Imana. Nuronke byinshi maze wibagira Imana. Icyo waronse sangira nabo mubana. Mu muziki wanjye jewe naravuye kure. Imana yaramaye nguvu kugira nkore.
Biti freshi nipe keshi. Tuna fights kila kona na jiflexi. Tuna paya juu wana kaa chini. Level ni za juu wana saka chini. Tuna extend to my parts idea. Wakitoka hawa jengi na wafapia. Wakitoka hawa jengi na wafapia. Now I'm fucked, beer.